mama. Wewe mau dibere mama nyaka.
Octave Sounds Sweet Z Production.
Kasuji ndakuona gero ndiwe upirira unkamenyero daily nkumangolira anali wankazanga tiboko haramu sangaganiza kumenya iweyo ndi haramu pakaza zusezi iwe unkango vesa hola kwa siwe kuma unkape pesa zoti kuri iweyo sanga welenga ankavaya kubama hule nkumango tenga ankafuna kuti akutengele ezi ati iweyo uzingo fea mabezi zoti chuma nchikundi ndizo siyana sanga ganiza so kutimuza siyana die zakale zositae ineyonda fika uyoyo umutae ndikufuna kukupukuta misonzi love si boxing asa kuzuze chonji
ndikuziwa mamukonda koma za iweyo sama samara amatenga kazi ena iweyo pateni uli ninjana ine ndafika kuchose za konkawa baby tabwera iwe nine uza sangalala gero puputa puputa misonzi yako iyo gero puputa puputa misozi yako iyo gero puputa puputa misozi yako iyo gero puputa puputa misozi yako iyo baby yeah
osane na kwanje ngati anka kuboa sunkaziwa kuti feti nkamsoa siku ndi siku unkango mo player kunena zoona chikonde sichinali fair ndiye pano ndingoti pepani muna muta yanoka ndingoti lekani ndizoona mkandengera kutali koma ifeo akuti kondela futali hati anatopa ndikuzuzidwa akufuna kuti pano pazingo kondedwa ndinamusegulila ntima na uchizini hati ankafuna mamuna ngatine anandiwiniladu popanda mavoti sanga yang'ane mbuyo mkazi waloti zosoledwa ntimazo anazitaya poti ine ndi ndege iyeyo pa airport
ndikuziwa mamukonda koma za iweyo sama samara amatenga kazi ena iweyo pateni uli ninjana ine ndafika kuchose za konkawa baby tabwera iwe ndine uza sangalala gero puputa puputa misozi yako iyo 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 baby yeah. Baby puputa misozi bas ine wandipeza baby puputa misozi bas ine wandipeza tabwera tivine iwe tabwera tinjoye iwe tabwera tivine iwe tabwera tinjoye baby nikuziwa mamukonda koma za iweyo sama samara amatenga kazi ena iweyo pateni uli ninjana ine ndafika kuchose za konkawa baby tabwera iwe ndine uza sangalala gero puputa puputa misozi yako iyo 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 baby.